sinendlela esiphila ngayo le angiyazi mina le iphumile esandleni bani njengamanje ngishina choose
ngikholele kutheni ungenza obukhulu kunalokho osukwenzile ngaphambilini
Why would you say that to me?